Bravo, hawa image moyo sablo na.
Eh, anasema kazi.
Yes, sir.